kunolunye udaba engifuna ukukhuluma ngalo. Nokuyilona olwenza ukuthi ngikhuthaze o principal school governing board osihlalo bang school governing bodies abo mayor abo bani nama committee leaders njoba ngithi awasimeme siyo khuluma nezingane zeikole ngoba kwesinye isikhathi izingane zesikole ziyayenza into hayi ngoba ziyithanda kodwa ngoba inxa ukuthi iswe ingazange zimthola umuntu ozoyitshela nje ngempilo ukuthi lena lena le izokulidela kuphi lena lena le izokholela kuphi ngeke ngabona nje ivideo khona ivideo ngicandi kuse Soweto lapha kusegoli ngeke ngabona ivideo yeingane zesikole ezisuka emakubo zithi zesikoleni ifike ngayo esikoleni zedlule ziyovalelana nabafana kubo omunye uthisha leza ingane ngicabanga ukuthi abafana bawu 6 nazo zo 6 azi noma 8 zivalelana kubuka thisha zaze za reportwa umakhelwane shilo umakhelwane uhlale ezibona nje lezi ingane izovalela bese duma iredo angazi ke noma yilo mjiti ababehlezi naye uthisha kodwa umakhelwane wayelokho eshilo kuyivideo beyivideo raze sefika namaphoyisa ukuthi nina lonke leli viki indlela ziyabhema laphana kuqhumuca into linzima kabi izingane zesikole zigcine zigcine ithathwe ngamaphoyisa athazo ze police station bese ezokhishwa ngabazali ngokwazo izingane ayiboni lutho into errong laphana eziyenzayo ngokuthi idodge zesikole zingaya esikoleni ziye ziyovalelana nalabo abafana laphana ayiboni lutho lurong ngoba akaze itshelwe phela ukuthi lento eniyenzayo izonholela kuphi zona ayiboni lutho nane age phela nane age zona nje zinokuthi lento esiyenzayo everyone ngayenza noma it's normal uyabona so ke ngiyafisa ukuthi abantu beyiqaphela into eyifana nalezo kunodaba olthinti engike ngalibhala futhi cousin lethu lweyingane zesikole kunesikole lapha kwaNongoma endaweni yaseMatheni okuthiwa izihamba ngendlela silapha nje emachibeni khona ukuthi isemachibeni kushuthi lolu daba ngilithola ngenye insizwa ithi babeqhamuka lensizwa eyasem zazimbili yasemnambithi eyasemnambithi enye yasem angisazi noma yasedumbe yini kodwa ngizoyikhumbula kodwa ile yasemnambithi engiyikhumbula kahle bengisakhuluma ngalolu daba lwezingane zalapha ya kwaNongoma ezayifunda ehamba ngendlela that was 2015 khona insizwa kwampungo semnambithi ethi ayisuka ngapha ngapha ngakhona indawo lapha le kwaNongoma ekuthiwa kohlathi elidumayo ngapha komatheni so ke nayo lensizwa le ethi ayisuka ngapha emathini ihamba nomfokambatha besuka esihlotsheni sasingapha emathini kwakulwesithathu ngo-2015 uma benyuka bezodlula kudina baba bedlula komatheni benyuka kushuthi bezodlula ngasemachibini bebheke kwaNongoma edolobheni ngikhuluma ngezingane zesikole ukuthi zivulnerable kangakanani izingane zesikole nje nanokuthi impilo yengane yesikole imosheka kalula kangakanani uma ingeze ukuqaphela uthi kumpungose bathi mabedlula khona iground lapha ngasemachibini maqondana nasehamba ngendlela esikoleni kodwa mawuhamba ngomgwaqo uqhamuka ngaphe mathen unyukubhe emachibini uzobheka edolobheni isikole ihamba ngendlela sibonakala ngoba sithwe zehlahle kodwa iground liyabonakala uthi babe hamba ngedouble cap nje ehlaza ehamba nomfokambatha kade bephekelezelene uthi bathi mabeqondana neground babona izingane zesikole ezintathu khona lokho ukuthi nje ngabe kwakuyi break ngabe kwakuyini babona izingane zesikole ezintathu ziphuma kushuthi zayiphuma esitolo emachibini kunesitolo lapha emachibini zayiphuma esitolo kade ziyothenga beze ziyothenga i ama snacks nanani ziphethe nje lokho ezikuphethe izingane zesikole phela uthi bese beme nje bevile bebreak emabe bona lezi ngane ngoba kukhona enye esasidudlanyana nje kodwa uyibona zingane zesikole ezincane nje eyayibhinqa ijezi ibhinqa ijezi ibhincela iqolo uthi wayesevele emisa imoto mpungose yena wayidrive kumbatha ehlezi nombatha ngapha ngikhuluma ngeinsizo bangama owner laba bantu egoli bakhulile nje kushuthi izinsizo engaphezu kwami noma ezingangami engaphezu kwami zazingaphezu kwami ngalezo ayikhathi uthi mabema ebese ethi yena umfoko wampungose kwakuhle lokhu ekhomba lokhu kokubhinca ijezi zintathu lezi ngane awukwakuhle lokhu base umbatha naye esekhombe yodwa kulezi ngane naye umbatha esekhombe yodwa kulezi ngane ngoba zintathu zingane zesikole uthi bese beyibuza ke beyibingelela niyaphila ayisiyaphila ningaba kwabani sibonga hayi zisho ukuthi singawuthi kodwa ngeindlela abama ngayo mayichaza indlela ngoba bavile babrika nje yabo kabuhlungwana ku gravel zaqhasha nezingane zema lapha kude uthi mase beyibingelela bese bethi ayisondela ezingasondela izingane bethi ayisondelani sifuna nje unibingelela zigcina isondeleke sebeyabuza ke ningabapi ngaba ba sibonga hayi ezabuthileze ezimbili khona ngapha lezi godi eyisondele nesikole ehamba ngendlela ngapha emathini kwaNongoma uthi ke umfo wampungose wasemnambithu ekhakubo lompungose kodwa phela usenomuzi egoli uthi hayi beyibuzeka iy'ngane nifundaphi hayi sifunda esikoleni ehamba ngendlela manje niqhamukaphi ngapha kade sisesitolo sawuthenga amagwinya nama-snacks nalezi nto ey'thengwa zingane lokhu kungamakhekhe lokhu okuncane uthi ke umpungose akuthande lokho kubhinca ijezi lokho ukuthi kungawabuthelezi umbatha naye akuthande lokho okunye okuyingane nakho ukuthi kungawabuthelezi bese le nenye vele ngoba babili phela bona zintathu iy'ngane uthi bese bethi jikani sonithengele udrinki lapha esitolo nizokuhlisa ngalokho enikuphethe zayiphethe ungamakhekhe nje lama-chips ngabe nani uthi besethi ke nizokuhlisa ngalokho enikuphethe wozani sonithengele idrinki esitolo yabo bese ibukana nje ingane hawu yabo nje lokhu kuxoxeka ingane zesikole ibuze lenye ithi sihambeni ithi lenye hawu angazi mina ngiyasaba mina uthi besethi umpungose hayi wozani behamba umpungose ngemona zivele ijike lezi ngane uma beyibuka zijike isitolo vele sasemachweni singaphambili ngoba bemaqonda neground bejike bengena esitolo zize lezi ngane zesikole efike engene nazo 3 hayi bevele befike bethenga u-2 litre ababili bakadrink benike lezi ngane bese bethi manje ngoba siyathanda nokukhuluma nani sokuye sinibonephi ngoba thina sisaphuthuma indlela ethi ibheke egoli bese becela inamba yalokho okubhinca ijezi ukufuna umpungose ukufuna uyena kubanikeze inamba mase bebuza ukufunda ugrade banwe ifunda ugrade 11 lekampungose lenenye ifunda ugrade 12 lenesithathu bengasayibuzi vela akekho wayeyifuna bese khipha 400 uthi bese khipha 400 rand umpungose ayinikele izingane ethi hayi mina imalini 400 rand zintathu zona bese beshaya imoto bona baphuthuma egoli futhi 6 wakufanele ubashayise bese goal 6-7 kanje ngama mayesho uthi bayibona lezi ngane kula ko 10-11 kushuthi zazi kuyi break ngabe zazi kuyi ngabe kwakubhalwa ngabe kwakunani uthi ke umpungose mase bese goal bese kuthi ngakusasa ontambama ayishayele le yakhe lebi bibhincitshe zilethe ifulu grade 11 yabuthilize ayifonele ayibuza ukuthi ngikhuluma ingane zesikole njalo nazo lezi ingane zesikole zayingayiplanile lento ngoba zayingazi ukuthi mayizi break in izobona labo bhuti so ngikhuluma ngento ekade ingaplanwe umuntu naye la nabo labo bhuti babengazi bazohlangana nalezi ingane lento engikhuluma ngayo nokuboshwa kukufica kuni nokuboshwa nje kukufica kanjalo ukuboshwa nje kukufica kanjalo ukuboshwa kuyakufica kanti ugeza kini uye edolobheni uyokwenza izinto ofuna ukuzenza ungabusabuya hambe kini uhambe for 15 years ungabusabuya so we need to be very cautious ngempilo nje uthi mpungwazi mayifika eGoli bese ifonela lengane ebusuku lebi bhincijezi kulezi abayibone kwanongoma mayefonelwe uyayithola ilansi ucingo ayi mina imina umpungose labo bhutini babone emini lapho abanithengele idrink lapho lapho ngakini kwanongoma lapho hawu ayi ngiyakukhumbula uthi bese ngithi kulengane manje nizosivakashela nini eGoli ngoba phela thina sisebenza la eGoli thina nizosivakashela nini kwakulwesithathu kade bebona lezi ingane kwakulwesithathu 2015 angisayikhumbula inyanga kodwa wayisho kodwa mawulufuna kahle lolu daba in detail uzolithola lapha ku Facebook Msimenz Store Media SA that is our Facebook page la isibhala khona uthi ke uthi mayise ifonela umpungosi lengane bese buza ukuthi nizosivakashela nini eGoli bese lengane ey eGoli kukude eGoli siyasanga ngiyasaba mina angazi yabo bese bexoxa nje bexoxa kanga besithi umpungosi hayi kufanele phela nizosivakashela eGoli hayi bexoxa nje bexoxe bese bevalelisana bese bevalelisana bese kuthi ngakusasa ngolwesine ngakusasa ngolwesine lengane le ekade ifonelwe umpungose yenza ugrade 11 bese ifika idibana nalezi idibana nale eyenza ugrade 12 le ebifuna umbatha lo kampungu ohamba nokubehamba nompungose bese ifika itshela phela ukuthi hey yazi ufonile phela lo bhuti labo bhuti ade bela ebela ezolo emini abasinikeza u400 abasithengele i3 basinikeza u400 ufonile lo okade ufuna mina wabuza ukuthi bazosivakashe sizobavakashela nini eGoli kushuthi yabuza ke lenenye ukuthi wasuthinwe nakubona iyashokele ukuthi hayi ngishilo umuntu eGoli kude ngiyasaya siyasaba nje ukuze eGoli bese ithi lena wena uyasaba ukuthi siyobavakashela eGoli kusho lefunda ugrade 12 bese ixoxa njengabangane bese ithi lefunda ugrade 12 mbhaze sendile message lo kade kufonele lo wakho uthe umpungose ngifonisendile message uthi umpungose wathola imessage nje ngolwesine icishe ngabo 11 12 kanje zimlokhuza lezi ingane zimshaye iyasho lengane yathi mina usibanibani wabuthelezi lofundayo ngicela ungifonela wafona umpungose usegoli uyiona eGoli wafona umpungose efonela lengane yakwaNongoma wayifonela wayithola wayesethi yazi nginomngani wami la lo ebengihamba naye izolo lweni sibone sihamba naye izolo so kade ngimtshena ukuthi wena uthi asize eGoli so uyabuza ukuthi nifuna sifike nini eGoli ngoba bona sebezobhala ufuna grade 12 yena futhi sizofika kanjani uthi umpungo sebese ngithi mnayi phela nina ningasho ukuthi nifuna ukufika nini eGoli thina sizonifakela imali ukuthi nigibele nizela eGoli bese sinihlangabeza kodwa mina kube kuya ngami ngabe nigibela kwakusasa ngoba kulwesihlanje nizobuya ngesonto hayi bese bethu ukuxoxa kancane bese ke zithi ingane ayizizobona kushuthi lezi ingane bese mase ixoxa zodwa ngakusasa ngolwesihlanu bayibone ngolwesingaki laba ngolwesithathu kwaba olwesine zaxoxa zodwa lezi ngane kushuthi ngolwesihlanu ekuseni lezi ngane ivele zithi kushuthi bese ivumelana lezi ngane ukuthi asambe siyigula sibuye ngesonto zivele ibhaze zisendele imessage zisendele impungo semessage kusenda leya ibhinqa ijezi eyayisidudlanyana nje eyenza ugrade 11 isendele umessage isendele impungo semessage ithi hayi ngicela ungifonela nginomngane wami ngicela ungifonela phone uthi umpungo safone bayifona umpungo se zithi lezi ingane manje kade sixoxa la ukuthi singanivakashele egoli kodwa siyasaba nje yabo uthi umpungo sengivele ngithi hayi nina gibelani nina senithumelela imali manje siyithumele kanjani bese ethi zidle zingane akayifaka e-spa avela ayifaka umpungose ilokhuza imali ayifake befaka 1000 azi 1500 so 1500 rand ayifake bese lezinga bese ibuza ukuthi ngoba nilapho nizoyifika nizoyikhipha nje zithi ingane ayisizoyithola imali yokugibela se-drobheni kodwa manje nje kushuthi ingane yona zidecide ngolwesihlanu ukuthi sezise esikoleni ukuthi kuzohambeka kodwa kwathi mase befaka imali labo mpungu sizavele zabona ukuthi kuyahamba kufanele ihambe bese ziba bese phone umpungu ose agent ukuthi ayisengiyifakile imali nansi message nazi inamba thumela inamba nepin bese zithi ingane ey manje kunjani sigibele noma kusasa ngoba asiphethe na impahla futhi yabona nje ikhombe lokuyana lo evele ukuthi mpungu ose khululekani gibela nje ninjalo la egoli nizofika nithole impahla nithole yonke into eniyifunayo gibela nje ninjalo ayi zivele izibona izingane ukuthi hayi kushuthi le iyenzeka zivele isuka esikoleni lezi ezuthuke manje le yesithathu eyagcina ingashelwa ngamuntu yona zayikhipha zangabe saxoxa nanayo yayingenhleke mayisho umpungu sithi kwayinaze izimbili ezazizinhle zivele izingane khona uthi kwathi ngabo 2:30 zasenda imessage sezekwa nongoma edrobheni zathi sesiyikhiphile imali wathi phuthumane rank amatekisi ngo-3 imoto yegoli isungasekho nangampela uma yifika erank ziyithola imoto isinabantu zingene bese yisenda imessage hayi siyitholile imoto isizogcwala iphuma imoto ibheke egoli zihamba ziwuthule izingane ayiphethe lutho phethe nje amafoni azo niqoke i-uniform yesikole kodwa zasezwakhumula amashedi zasala nje ngeyikipa zashona egoli uhlala e-Springs umpungose uthi umpungose kwase kuba yima efonela umbatha lo wayehamba naye umbatha akazilutho lokhu begcina nengolwesithathu umpungose uganiwe umbatha akaganiwe kodwa unaye ngodosi uganiwe umpungose lo wasenambithi uthi bese efonela umpungose impungose I mean efonela umbatha lo wayehamba naye mhlawumbe ebona lezi ingane hey wendoda phela nazi lezi ingane ziyeza manje la kade ngiyifonele sengiyifakele imali ukuthi igibele zizela izingane ezibizona lezi bese sibona kwanongoma how ziza lapha hey unamanga ziyeza bese impungose bese umbatha hayi naye uzogoqa ingodo siyakho uzobona ukuthi benze njani asuke behlangana nombatha bayilinda lapha e-Springs baxhumana angithi ingane ziyaziphela indlela ayikwazi nokusho ukuthi sesikuphi mabeyibuza senikuphi zithi ingane asikwazi thina la bese bethi laba thana umdriver kasinika thatha number ka driver sinike number ka driver sokhumana naye bese bexhumana no driver ke lo esho driver ayengisendaweni ekuthini manje sendaweni ekuthini so basebeyilinda bona esingase Springs lapha zehla khona zangena emotweni bahamba nazo ke bahamba zehla vele sekumnyama bahamba itekisi mayiphume ngabo 3 egoli 6 hours ubhekele ufika sekuvele sekumnyama uthi kumpungose bathi mabeyithatha lezi ingane bebuza ukuthi yini nifuna zathi mayingathola ukudla ngoba seyilambile bahamba bayithengela ukudla basebethenga amasavana ngoba zathi zingaphuza ziyaphuza nje kodwa ayikakhulu phela bayithengela amasavana bahamba nazo baya kwi BNB lapho ababhukhe kuyona. Hayi mabefika lapha hayi kudliwe kuphuzweke. Kuphuzo vele njengoba behlezi lapha nje sebevele sebeyathandana noma kungakavunyelwana. Uyayazi leyo nto mbani ukuthi vele nabo babona ukuthi ngeke isuke ingane le kwaNongoma zise kubona ku yabo. Uthi kuNgose wabe sethatha le eyakhe le ngathi sasidudlana. Ba ukushuthi nje bahlala ngaleyo ndlela kule ndawo babhukhe kuyona. Waphuza ke nabo baphuza baphuza ke zaphuza nezingane. Kwaxoxa nje kwaxoxa zibuye zithi lezi zingane kodwa zijoke. Zithi hey yabona impela mani ngahle nesibulale nje lapha ngoba phela ngeke umuntu wazi ukuthi sila. Sibe ngathinja abazali bethu sebethola ukuthi sifele egoli ngoba phela akwazi umuntu ukuthi sila thini. But zijoke. Nabo yabona nje sekuxoxa. Uthi ke mase yixoxa lezi zingane uMpungose uzalo uMakhumalo uMpungose uzalo uMakhumalo uMpungose lo okuyena engangixhumana naye uthi mase xoxwa lezi zingane lengane le eyakhe le isidudlanyana eyakwa Khumalo mase ixo eyakwa Khumalo kodwa ihlale ekhaya konina kwabuthelezi eyakwa Khumalo ngazi noma ngapha kwaoceza yini yena uzalo uMakhumalo lengane yakwa Khumalo kodwa ihlala ekhaya konina kwabuthelezi ibiza ubuthelezi njobe ithengi yakwa buthelezi nje kubwale cha ayiyona kusekhaya konina la le yakwa buthelezi eyenza ugrade 12 le yakwa Khumalo uMpungose uzalo uMakhumalo uthi uMpungose zani njoba sixoxa nje phela ayi uthi nazo zibuye ixoxo zombili lezingane ukuthi hey phela uyabona nje zeseyixoxa indaba zazo kwase kuvela lapho kulengana le yakhumalo useyabuza kuMpungose uthi ho kanti wena ungakhumalo ithi lengane hey ngwakhumalo mina kwabuthelezi kusekhaya komama uthi mabe kwathi makuvela ithuba lokuthi uMpungose ebe nombatha ngapha eceleni bexoxa nombatha phandle uthi uMpungose sathi mase sibuka kahle vele inhle le eyenza ugrade 12 ukunalo ukwisidudla nakho lokwisidudla kuhle kodwa abuye edluli le mase beyibuka kahle kodwa ngesikhathi besanayo uyibona ngale le kwadabhazi le emathini emachibini eyayigqamile kwayile ngathi isidudla eyayigqamile ngathi inhle uthi uMpungose ngiphume phandle ngihlebe nombatha mbatha lengane phela ithi manje ngiyakwabuthele ngiyakwakhumalo kwabuthelezi kusekhaya konina mina ngizakusho ukuthi lengane sizihlobo nayo ashintshane wena uthathele ayi anqaba umbatha abone sengazi ukuthi anqaba umbatha abone sengathi manje umba uMpungose ushintshiswa ukuthi isiyinhle le ka grade 12 isinhle kakhulu kunale yakhe uthi avela anqabe athi ayengeke kulungile kanti wena uzobusukhulumela nthu zalo uMakhumalo wena ngoba wena ngabe uyidlela ingane nje uthula ayinanga phela umbatha ukuthi ayibebuye endlini bahlale nazo ke ingane kuphuzwa hayi bayigoneke manje bayigone kodwa uthi bake baphuma futhi endlini bayishiya zombili ingane baphuma endlini uyabona ukuhlala nabantu babhukha ama room awu2 kodwa akakacaca ukuthi ubani ozolala kule room nobani ubani ozolala kule room nobani uthi sake saphuma nombatha sisayothenga obunye utshwala ngoba bona obaba utshwala basiphelile uthi saphuma sawuthenga utshwala sabuya ingane seyigeza ziseshaweni zigeze eshaweni eyodwa uthi uMpungose ngavele ngafike ngangena sabeka utshwala bethu ngase ngingena eshawa nje ngayifica zinqunu yabo zasizifihla uthi inkani kuyavele yabawesi ke lapho ngabona ukuthi hayi kuyonakala manje balala ke nalezo ngane uMpungose wagcinelale nalesihlobo sakhe level kuyiyena owayeyithanda nombatha walala nale yakhe yakwabuthelezi kwasekuseni ekuseni bavuka bayoyithengela impahla bayithengela namafoni ngoba zayiphathula kungamafoni lokho ngasile bayithengela amafoni bayithengela impahla baphile bathenga notshwala so mabe bona ngokwabo babefuna kuyithengela into ezifana noma bayithengela ama track suit nama teki beyithengile into eyifana nazo zathi zanqaba lezi ngane zathi hey angingafani ngoba uma ifana lezi zinto esikoleni so sithi sigqokile nje bebenaka abantu ukuthi sasisigqoka into eyifanayo so zathenga nje ekseni manje kufanele akuxoxiwe ukuthi lezi zingane ziyahamba noma ihambe bese bethi laba sicela ukuthi ningahambi nihambe kusasa ngesonto zivume ingane ayikubuyelwe ke BNB belaleke nazo izingane ngendlela abayithandayo nazo zayi enjoya nazo ngokusho kwakhe umpungose uthi nazo zayithanda balalake nazo izingane kwase kuthi ngesonto ekuseni bayiphekezela ke bayithatha baze bayibeka bayisuse egoli baze bayibeka angazi noma estandardini hazi noma ejimistini noma estandardini kodwa zagibelela khona seyigibela ibheke sesibheke ekhaya ayigibelela ke egoli zahamba ke kanjalo ke izingane zafike zafona futhi sesekhaya zasho ukuthi hayi sezise vele ifikele emqashweni phela le ayi le eyenza ugrade 12 ifikele emqashweni wayo ngakhona ehamba ngendlela esikoleni kwathi emva kweinyanga kushuthi bagcina sebe angithi unonkosikazi phela ulo umpungose so akukhulumeki kahle nalengane ebusuku yabo kodwa nje bagcina lezi ingane bengasayinaka indaba yazo kuthe emva kwenyanga noma akani emva kwenyanga noma emva kwenyanga ezimbili emva kwenyanga namavikana yamsendela imeseji isidudlanyana le ekampungose le agcinela le nayo ezihlobo sakhe uthi yamsendela imeseji enonkosikazi yendlini ngabo 9 ebusuku yamsendela imeseji le yenza ugrade 11 yamsendela imeseji lo umpungose yathi kade iseclinic ithola ukuthi ikhulelwe uthi umpungose ngayibuka imeseji ngayibuka uthi wavuka ekseni wahamba futhi wathenga ifone entsha wayisebenzisa nesim card yakhona wakhipha le sim card le ayisebenzisayo wayilahla uthi wenzela nje ukuthi engabe saxhumana nje nayo lengane bagcina kanjalo ukuxhumana akazi ukuthi yagcina enze njani lengane ngalengane eyayikhulelwe akazi futhi naleya ekambatha noma ye yakhulelwa noma kwenzakalana akazi ngoba babengayisebenzisa icondom ngesikhathi belele nalezi ingane ngendlela ababe aba so akazi ngesikhathi ngilibhala udaba wathi ucela ukuthi ngilibhale ukuze makwenzeka mhlawumbe ithinteka lentokazi la ekhona izosibhalela isitshela ukuthi kwakuyithina lapho ori izovela nje ngendlela izovela ngayo kodwa into eyambalekisayo yihlazo lokuthi eyakubo phela lengane isihlobo nalengane eyasekhakonina lengane ayikhuleliswayo so uyabona ukuthi kwagcina kwenza mhlambe nje lengane njobe yathi khulelwe nje ingane mhlambe yasikhipha isisu uma ingasikhiphanga mhlambe ingane ikhona kodwa ikhonjwe komnye ubaba okungeyena wayo nazi ingane zesikole zayingayihlelanga lento noma senzeka kushuthi zadonywa imali uyazi makukhona imali kuthatha isinqumo ongafuni ukuyithatha some of us abayihluleka ukuthatha inqumo ukuma kuma principles zabo mase bebona imali so leyo nto leyo ingehlela noma ubani ngoba ngesikhathi lezi ingane zesikole zinale excitement leyo ukuthi ziye egoli nani zayingazi ukuthi noma zazazi ukuthi imphumela walento kuzoba yini kodwa emqondweni wazo nje yayingekho lento ukuthi no man let us stop this so inkanuko iyasibusa kakhulu ngithi angishare le ngenzela ukuthi noma kukhona abayibonayo noma mhlawumbe ifika kulabo sisi labo ngoba inhloso kamfo kampungose ukuthi ifike kulezi ntokazi ebese zikwazi ukuvela ukuze kube khona indlela okuzokwenziwa ngayo ngoba udaba phela noma into eyenzeka bese nithula nawo nifanayo kwesinye isikhathi abanye bagcina bengakwazi ukufana nento ekufanele ngabe yabakhulula. Siyabonga kakhulu.